Thank you. Thank you. Requesting all available units to attend.
You got any more details?
Suspect driving a black Porsche.
I'm going through on that reported driver. He's trying to lose me. Stand by. I'll start up that way. Looks like I lost him. Let's get units on my point set up containment.
Vehicle loss, repeat. Vehicle loss.
Cover units be advised. Suspect with
he's back inside. I'll code 3.
is in custody. Copy, code 4. Cover unit, slow down. Please reference PDTs from alternate call.
Yeah.
South 18. With a suspicious vehicle, 2829 negative, but it could be wanted. Lock me onto a traffic stop.
How much, go ahead.
Vehicle's taking off. Go through pursuit.
Condition 4.
Advise as needed. Dispatch here. We gotta get back to station.
Members be advised, this suspect was last seen heading east.
Dispatch, vehicle located. He's running.
da 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 da